Sexy, sexy, Mona Lisa. Utabisha. Basi wanyeshe. Agolo.
Yani mbaka madele.
Banana boy. Ebisha ninjino inde banana boy. Wanaume kazini.